beach tengwenyama letlapha emsamo wakhe nami lekwafanele ukuthi ngihle nginwa inhloko kodwa lesiswati sithini lesi ngoba sisiswati sakhe sendvulo abesikhuluma lesiswati sendvulo ngani ngani ngoba watalwa nga-1899 wakhuliswa bogogo kwamile yokunye lofuna kukukorekitha basuke basigogo kwamile umakwasobhuza makwasobhuza mlomawa wakhuliswa bogogo nabo lebebatalwe le ku-1800